Naje rero kumubashikiriza abarundi mwese. Ngo muze mumwizere mumutore ntazo batetereza kugira ngo atuyobore mukubandanya aho twatugejeje ikivi. Hari ibintu wenda muzi ko nagomba kubabwira kugira ngo mumwizere muze mumutore mumuzi neza. Kuva ntanguye kurongora igihugu cyacu cy'u Burundi mu mwaka wa 2005 gushika no mwaka wa 2022 uyu mukandida wacu twasangiye akabisi n'agahiye, twabandanije tugwanira hamwe urugamba rwa demokarasi kuva mu mwaka w'1995 niho namubonye twatabaye kubonana gushika umwaka w'2004 turazindanye neza kandi abenegihugu baramuzi neza kuko yaciye mu ntara nyinshi cyane mu by'urugamba. Twanagorewe hamwe, amakuba nagize niyo yagize. Igihe cyose twasimbye akanga k'imitego y'umwansi yaba muri twebwe canke uwo twagwana twa turi kumwe twasimbiye hamwe urupfu. Nicyo tuma rero nuno munsi mwabonye naje nambaye impuzu ziri ku ifoto yiwe nawe kwambara impuzu ku ifoto yiwanje, turi bamwe dusangiye gufa no gukira. Ndamuzi neza cyane muri byo by'urugamba yari itanze atiziganya mbere atangura kandi arasozera aho bamwe mwe twaturi kumwe baduhemukiye bagatutana urugamba mbere bagahitamo kwifatanya n'abatugwanya, ariko wewe mu biho bigoye n'ibyoroshe yarabandanije arasozera urugamba, tumukomera amashyi. Ni nawe kandi twatoye ngo arongore umugwi warujejwe kugira ibiganiro n'umuhari w'intagoheka CNDD hamwe na leta y'u Burundi. Niwe yaserukiye umuhari wacu mu biganiro awuserukira neza ntiyahemuka aruhuka ariko turonse amasezerano yo guhagarika intambara Burundi agiye imbere y'abandi bari kumwe, tumukomera amashyi. Kuronka amasezerano yo guhagarika intambara Burundi ni kimwe, kuyashyira mu ngiro n'ikindi kintu, ntibyari byoroshe. Ni nawe rero yabaye imbanza guseruka azana n'umugwi wa mbere washitse i Bujumbura kugira ngo aze gushyira mu ngiro ayo masezerano yo guhagarika intambara Burundi. Yagize uruhare rudasanzwe mu mugwi waciwujeho kandi wo gushinga igisirikare gishasha gihuri kumwe n'abarundi bose, gushinga igipolisi gishasha ndetse no gushinga urwego rw'igendereza rushasha. Murumva ko yakoze bigashimwa, tumwongera amashyi. Twarongeye kandi twanafashanya hari uruhande ibyo bikogwa twarafashanije kugira ngo umuhari intagoheka CNDD wari ku rugamba mu gihe twari tumaze gushinga igisoda n'igipolisi n'igendereza bishasha yaca dufasha kugira ngo duhindure umuhari wari urwana uhinduke umugambwe asanzwe arongoye uno munsi, tumwongera amashyi. Yagize kandi uruhara rudasanzwe mu gukomeza izo nzego nshasha na cyane cyane rw'igisirikare kuko yagiye mu ntwazangabo nkuru kugira ngo gogoyego bari heje kuvuka ruremerane kandi rukomere. Yagize n'ikiganza ciza ciza nabyo tuyimushimira cyane. maze gutogwa ku mukuru w'igihugu 2005 mu kiringo ca mbere mushike mu 2010 ntabwo yatubaye kure twabanye hafi amaze kuja mu rwego rukuru rw'igisirikare ntibyarukiye ngaho twara muyikoze ko kugira ngo abe umushikiranganje ibintu byo hagati n'iterambere ry'abanyagihugu nabyo nyine nabikora neza cyane tumwongera amashyi ntibyagarukiye ngaho amaze gukora bigashimwa twarahisemo kandi yuko tumwiyegereza atubera umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibya gisirikare navyo nyene abikora neza twarongeye kandi turamwizera nawe aratugamburukira turamuyegereza noneho gusumba tumugira umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu igihe cyose twakoranye amabanga kuba umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ni ukuvuga yuko amabanga yose y'igihugu yarayabonye yaca mu minwe yiwe akayanshikiriza bisigura yuko ibijanye n'amabanga y'igihugu si byo yiga arabizi urasimba neza mubwa utabugwe marika amaze kuba rero umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu twakora dusenyera ku mugozi umwe duje umutima n'inama ni naho twanaganira ibijanye n'uno mugambwe kuciyumvira nashakirijwe n'inama nkuru y'inararibonye barantuma ati kuba uriko murakorana uze umuyenga yenge urabe yuko yokwemera gutwara umugambwe wa CNDD navuze rimwe yumva gatanu naho tumushimire tumukomera amaji byabyoroshe kuba uri mu rwego rwo hejuru muntuza ngabo umujenerale kugira ngo abivemwo yemere kuza gutwara umugambo wa CNDD yabaye ingingo ikomeye cyane bisigura yuko n'ingingo zikomeye nimwamwizera mukamutora azozifata atakujugumira